bigaragara ko umugambi uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politiki gutyo ubona amahirwe yuko woba ariwo uri mu nzego wonyine kandi ibyo niba bitanguye uno munsi kuva muri 2022 icyo gihe umugambwe uri ku butegetsi wari ugitwagwa n'urongoye igihugu uno munsi wakoze ibyo ushobora byose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD. Uyu munsi rero kubera ko muri 2025 hazoba amatora y'abashinga amateka icyo tubona nuko bashaka ko inama nshinga amateka na nyenguzo amateka zo kwiharizwa n'uwo mugambwe wonyine. Ibi ndabivuga kubera yuko nta wundi mugambwe n'umwe uri ku rubuga ubu kiretse CNDD. N'iyindi migambwe icuditse cyane na CNDD hagize ugira icanegura baramutera igitsure gikomeye ahantu utakarorero utwara mugambwe Kodebu. Ejo bundi sinzi Twitter yanditse anegura uko ubutegetsi bwifashe yaramaze iminsi mu buroko agira amahirwe gusa yuko abantu bose bakomye induru tinyabona nyabona barahita baramurekura ariko bari bamufunze ubona atacyo bamuziza mu by'ukuri. Ibi kandi anabivuga kuko umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu ashigikiranye n'akagwi k'abantu bashaka kwiyonkora ku mugambwe yafashe ingingo ubwa mbere na mbere zitari mu bubasha bwiwe nk'uko uvuga ngo aragwije n'ubusa ibyavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe nk'icyo gikogwa n'igisata kimwe mu bisata bya sentare nkuru y'igihugu aho naho nyene kugira ngo bafate ingingo nk'iyo nuko iyo ngingo iba yateje umudugararo mu gihugu cyanye ikaba yohungabanya igihugu kiranoneho kugira ngo ufate igihano uhana ikosa ryakozwe ntushobora guhana umuntu ngo wiketse ko byoshobora kugenda gucange kuriya. Urumva rero yuko icyuka cya politiki muri make mu Burundi cifashe nabi. Ibyo rero ntibiteze imbere demokarasi na buhoro buhoro kandi ariyo abarundi bifuza kubamo.
Hari abantu 10 muri 20 bagize urwego nyobozi bw'umugambi bavuze ko baguhagaritse hanyuma baravuga bati ntitwifuza ko gutwara umugambwe twifuza ko hoba ukumvikana uyu munsi muriteguye kwabo bantu mushobora kwicarana nabo.
Ikibazo si cyo kwicarana nabo, ikibazo ni cyo kurondera ineza y'umugambwe. Ubwa mbere na mbere ingingo ya 49 niba ntihenda y'amategeko ngendegwa ko y'umugambwe ivuga neza yuko kugira ngo umukuru w'umugambwe akugwe mu banga nuko aba yitavye Imana cyanye atagishoboye kurangura ayo mabanga cyanye atari hafi. Urwego rukuru rw'umugambwe ni ikoraniro kaminuza, iryo riri hejuru y'umukuru w'umugambwe, riri hejuru y'ibiro bikuru, riri hejuru y'inzego zose. Uwo mushikiranganji nareke kwitoza utunyoni natureke tugire ikoraniro kaminuza nta hantu ramwe ku isi birakaboneka umuntu ahani gucyaha atakoze.
Amwe tukoshika mu itegurwa ry'amatora ya 2025 y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ibintu bikemeze gute. Hari novuga indi nyanyuro mwibaza muzoshira mu ngiro kuko byagiye biboneka igihe mwakwa FNL mwahavuye muja mu runani munyuma murakora CNL umunsi biramutse bishitse hari icyo muri yumvira?
Ntawo tumwanya ngo reka yumvira ibindi. Ibisigaye simenye ibanga uwo mushikiranganji w'intwara yo hagati ariwe yemerera imigambwe kubaho igihe kimwe turi mu biro vyiwe yatweretse umurundo we impapuro z'abantu basavye kwemererwa amashengero n'imigambwe yavuze ngo nta yindi migambwe azokwemera ngo yiharire amazi. Urumva rero ntawo tumwanya ngo reka aja gufuruguta ibyafuruguta
kumwanya wihuta mu gihe umushikiranganji atoba rakora cyangwa yumva ukamo kanyu mbega muri yumvira kuzohava muja nko mu za sentare
z'i Burundi. Nibaza ko sentare z'i Burundi n'ukuri sinandikwa kurenganura abantu ku karimbi k'itongo urubanza rwa politike sinibaza ko rwoborohera guca ko baraguta umwanya kandi kiranoneho n'umukuru w'igihugu yama yavuze ko ubwo butungane bugwaye businzikaye none boza ku muntu asinzikaye gushaka imfashanyo agufashe gute agufashe iki kandi agoyagoye ni ngorane.
Arakoze Depite Agathon Rwasa warumaze iminsi Nairobi muri Kenya mu nama yahuje abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bo ku mugabane wa Afrika.
Amakuru ariko araburwa mu ntara ya Makamba, abantu bane baraciriwe umunyororo na sentare nkuru ya Makamba mu manza zikibiriraho ku munsi wa mbere, aho bagiwe n'icyaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu gukora urudandazwa rwo mu kinywabi. Umwe muri bo yahanishijwe gufungwa imyaka ibiri kubwo kwinjiza ibidandazwa atabirihiye ikori mu kigo Ober kizezwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Yagirizwe ko mu mifuko irenga 1,050 y'amasabuni yo kumesa omo yafatanywe yinjije 770 atakori yari yagirihiye. Abandi babiri nabo batiri umunyororo w'umwaka, umwe yagirizwe kuvunja amahera atabifitiye uruhusha, yafatanywe amashiringi 244,000 ku mugina nk'uko byavugiwe muri sentare, ariko we yarabihakanye asiguye ko yayahawe n'umutanzaniya. Uwo ngo bahuye aje mu Burundi kugura ibinyobwa, nawe agiye kugura imatera muri Tanzania baca baravunjirana. Uwundi nawe yagirijwe imifuko 12 y'ifumbire yafatanywe ageze ku mugina nyene ayijanye mu gihugu cya Tanzania, nawe nyene yarahakanye ibyo yagirizwa avuga ko yari ayijanye kuyikoresha mu mirima yiwe. Mushikiriza manza wa Repubulika yamenyesheje ko imirima yerekanye atari rwiwe nkuko byemejwe kandi n'abanyagihugu bo muri ako karere. Uwa kane yahanishijwe umunyororo w'amezi 6 ku cyaha cyo kwinjiza ifu y'ingano mu kinyegero, aho yafatanywe imifuka 3 imogeni muri komine Kayogoro hambavu yo munyororo. Bose baciriwe kandi ni hadabu y'5,500 by'amafaranga y'amarundi umwe umwe. Sentare yategetse kandi ko bimwe mu byo bafatanywe bishyirwa mu minwe ya leta, ibindi ngo bizogurishwa amafaranga aje mu kigega cya leta. Nayo mu ntara ya Bujumbura, ibisakazo by'amasomero 4 y'ishure shingiro rya Coga ya mbere muri zone mugira komine Kanyosha byaraguruwe n'imvura ivanze n'igihuhusi yaguye ku munsi wa mbere muri icyo gisagara cya Bujumbura. Umwigisha yasurukiye abandi kuri iryo shure avuga ko abanyeshuri barenga 65% batagira aho bigira, kubwiwe risanzwe rifise abanyeshuri barenga 700. Ababyeyi abigisha cyo kimwe n'uburongoye umutumba bakaba basaba imfashanyo yihuta kugira abo banyeshuri babandanye ibyigwa. Iruhande y'iryo shure hari kandi n'inzu z'abanyagihugu nazo zasambuwe n'iyo mvura ivanze n'igihuhusi yaguye ku munsi wa mbere w'indwi turimwo. Mu gisagara cya Kayanza ho umunyoro w'imyaka 20 nico gihano sentare nkuru ya Kayanza yakiriye umusore w'imyaka 21 wo ku mutumba ryirengeye muri komine Kayanza ku munsi wa mbere mu rubanza rw'ikibiriraho yagiriwe n'icyaha cyo kwica mwene wabo yabiteguye. Yavuzwe ko yamwicishije ikibuye akimukubise ku mutsi uri ruhande y'ijisho mu ijoro ryo kuwa 17 Gitugutu. Amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko uwo munsi uwo muhungu yatashe aho babana n'uyo mwene wabo asanga yatiye igitoke yari yaragurishije. Umukuru wa zone Kabuye amenyesha ko basanze ikiziga mu nzu inyuma y'iminsi 2. Wagirizwa yaburanye yemera icyaha yasiguye ariko ko icyo kibuye yakimuteye kubera icyavu ryaho bari biriwe barashwana, ariko ngo ntiyarazi ko gica kimuhitana. Kuri uwo munsi nyene uwundi mugabo ku mutumba Mugoyi muri komine Kabarore yarahanishijwe gufungwa imyaka 3 no kuriha ihadabu y'umumiliyoni. Nawe yagiriwe n'icyaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ngo yafatiwe ku mutumba Kivuvu afise ibiro by'ababa 100 by'ubushaza yagira aje kubugurisha mu buryo butemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko yabyagirijwe. Mu kwezi kwa 5 uwo nyene yari yafashwe agira azabukane ikawa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko byavugiwe muri sentare. Icyo gihe yari yatiwe ihadabu y'amafaranga ibihumbi 500 none nawe yarakatiwe gufungwa imyaka 3 no kuriha ihadabu y'umumiliyoni w'amafaranga y'u Burundi. Naha dushoreje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, umukama akomeze abahezagire, mugire umunsi mwiza.